Kigali njye nageze Kigali muri 2000 njye nageze Nyabugogo mfite balance y'ibiceri 300 ariko niba ufashe ibintu ba Mauritius atunze ukabigurisha ntabwo haburamo miliyari pe